jump fuck up and do a hoey a ho.
Hey, oh,
hey. E me nui te ao, he tangata, he tangata, he tangata. He tane ma, he takatapu I ma, he tangata. No reira, anai! Te ao te aroa.